Yo, watu wangu Naivasha mambo vipi? Kesho Naivasha tutakuwa pale tukiwakilisha OldStationLounge. Come through, let's have fun as always. Maze, it's always a good time partying with Dj Jomba. I'm a vipi. Hashtag parties with Dj Jomba. Kutani pale Naivasha OldStationLounge, maze itakuwa moto. Come through.